cishe ngibe emotional okwangempela futhi ukuthi iyangithintana noka Julius Malema bafethu ngoba kubalekile ukuthi amehlo siweqise singabuki manje kuphela in our generation ayekho usopolitiki ofana no Julius Selo Malema in our lifetime that ever existed. Ujulas Malema yikho into angase sayikhuluma. Into angase ayikhulume kayikho. Enhle nimbi. Nefanele yenziwe ifake kufohlo kuyona ubuldozwe uyikhulumile. And then wa mislead abantu abathize. Engendlela abami mislead ngayo. Kwenza ukuthi ke mhlambe ke ubudlelwane bethu naye bugcine suba extreme naye wathatha ngamawala. Wagcina sengena elawini lekababa washisa umphethe wagcina naye ngiphuca imoto ibe usikhotheni nami kwasekufanele ngidefend ke ngamaketelo lezinto ezikhona endlini ngithi ke njengamanje mfowethu Julius Malema nabo bonke abantu be-EFF abanyatheleka nganiza kwethu maduzane sizohlangana no Julius Malema esikhuluma njengabaholi ngoba mangithi mina kini uma sesiluwile sahlala phansi singabantu abamnyama asiqoqaleni nje sigeza namakhanda siqaqana itishi bese sifuna indlela ukuthi sifundeni kulokho esinike khona we must learn and we must indeed learn and we can never allow a spirit and a charisma of and the geniosity that Julius Malema had in this country and the influence that he had, especially his overlap to the African continent, that we can disregard that geniosity and celebrate ukuthi uhlulekile. Obvious, lakwaZulu, mina, ngimhlulile Malema, uyakwazi naye lokho, wasala namasithi amabili. Uzwakele emncwango ngathi angavotelwa.